Welcome once again. In the debate that we're trying to come up with, it's actually a way of engaging all youth leaders from all the worlds within the counties in Coast Region. So we'll be talking about an agenda of the youth, the potential that the youth have. So everybody will be allowed to talk and share the knowledge, and at the end of the day, we'll come up with a solution to the systems of governance.
Tunachofanya sisi si tofauti na kile tunachofanya nini. Lakini isipokuwa sisi tofauti wetu tutakuja pale kwamba sisi ni vijana.
Kenyan youths are the most versatile individuals when properly engaged. Actually, in Africa, when you compare how Kenyan youths reason with other African countries, you find that we are most improved youth, most knowledgeable, but avenues of us exploring what you are best at, that's the biggest challenge.
Lavish ni kumbusha vijana ambacho malengo yake ni kukuza vijana wengine ama kukuza malengo ya jamii kwa dunia. Kwa mfano, mimi mko hapa ni mkuu na malengo yenu. Yale malengo ambayo mko nayo na maazimio kwa muda fulani, tuomba kufikia lengo fulani, kwa kufikia mahali fulani. Sasa pale pale pa kufika labda kuna changamoto mko nazo. Kwa changamoto mko nazo, mimi ama sisi kama Lavishhat tunazichukua
na zile hiyo kitu amesema proposal upate hiyo pesa. Unaelewana? Na kusema na kweli nashukuru Mwenyezi Mungu akuweke tupange siku tukuite. Proposal hiyo sisi kama mimi kunichangu kimejua 2500. Sasa leo hii kama atakuja kweli anifunze ama atufunze. Ile picha kwa naandika ile proposal nimesahau usikia hiyo anaandika. Kwa hiyo kwani? Na kama itakuwa kikundi kimelala kabisa na mimi kuja kwa kutanilipa.
Kweli kuna online television ambapo hayo yote mtu anafanya inakuwa ya watu haraka kwa mchacha. Kwa mfano, lakini kwa kuwa mimi nina kutumia ni Facebook. Sina Facebook kwa hiyo ni. Chana kutumia kwa kuwa mimi natumia vijana na YouTube. Kwa shauri kwa pepa kwa mbona bora kwa kama ni 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 kwa kama